Igqiza elisuka kwiingingqi ezilishumi elinanye kwiphondo laKwaZulu-Natal lindwendwele owayesakuba nguMongameli weli qela umnumzana Jacob Zuma kwikhaya lakhe eNkandla kumantla eliphondo. Intatheli yelijelo uSimphiwe Makhanya kunye nomfoti uThulani Ngcobo babezindlebe namehlo ethu kolu tyelelo.
Abaholi be-ANC abaqhamuka ke ezifundeni eziyishumi nomuvo bebeze lapha ke namhlanje eNkandla ukuzokuba ke nezingxoxo noloyo owayengumengameli wezwe umnumzane uJacob Zuma. Ukuzwa kabanzi ke ukuthi zitheni izingxoxo zingaphakathi lapha eNkandla, asamukele uDokotela uNtuthuko Mahlaba ongusihlalo we-region ebiyaziwa ke ngokuthi isemalahleni. Dr. Mahlaba, sikubingelele sikwamukele ezindabeni bese siyabuza ukuthi ngakube lo mhlangano ingqikithi yawo bekuyini.
Ngibingelele kuwe naku babukeli bonke emakhaya. Inhloso enkulu yethu bekuzofuna ukucobelela ulwazi nobuhlakani ku-former president ubaba uNqamalala ngokuthi njengoba siyile forum yosihlalo nonobhala njengoba besho sihlalo bethu abasitsherela yona ucomrade uMdaka nocomrade uZwide ukuze sikwazi ukuthi sibe neconference ezoba united and credible. Lokhu ke sasesithatha isinqumo ukuthi kasize la nanokuthi sitshengise ukuthi uNqamalala kayedwa siyazi ukuthi iningi inqinamba abhekene nazo, kodwa njengama regions ANC sibone kufanele ukuthi sifike nathi ukuzomqinisa idolo ukuthi kukho konke andlula kukho sikhona nathi.
Dr. Sibokhulu, isikhathi sakho.
Siyabonga.
Okay, uDokotela uNtuthuko Mahlaba ke lo ongumholi ke we-region imibuso kubheka eyaziwa ngokuthi isemalahleni, naye ke ube ngomunye abaholi ke abebezokuxoxa ke kabanzi noloyo wengumengameli kulele umnumzane uJacob Zuma. Mhlasimbe ukubalulekile ke ukuthi sikubalule ukuthi unobhala we-ANC lapha esifundazweni umnumzane uDumiseni Ntuli, kanjalo nosihlalo we-ANC umnumzane uSihle Zikalala bebengeyona ingxenye yezingxoxo ebezenzeka lapha ekhaya laloyo owayengumengameli umnumzane uJacob Zuma. Asibuyisele intambo kwenegoli.